I have.
Da na na da 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 na na da 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 da. Da na na da 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 da.
Something for the camera.
Da na na da da
da da da. Please, backpack, do a dance.
You need a shot. You need a shot.
Oh, that's it. Herp-a-derp, I'm a dog.
That's Shockey's laser thing.